Okay.
Mwambie.
I love you.
Ajasikia.
I need you.
Sunde.
I love you.
Wow.
Ninatamani nipate kagari. Nipate kabinti kamoja karembo.
Coronavirus.
Oh, corona.
Atari.
What shall we do?
Sukari, ora toki menyaga, ngose nyaruti.